Efifi manta mu Gomoa Nyanyano eho na mehye kase ya se de fina krachi wadi enfrishano eduasa enso 37 years a wose oyɛ sempakani anase evangelist obinim de koba ye se se akwako di apostle nsɛm ene se abamu wa bi ɔwɔ na sɔre ho bi ena akye se wafa ne to ntina se kodi apostle ɛntɛm ema emra no ene ne de sabamu wa ye oyɛ ne sa no wadi enfrishano dunum 15
Abrantie ya wokyrema oyɛ nsɛmpa kania ne dine Frederick da kwa wadi mfie aduasa nsui sesia da apostifo a ɔwɔ Gomoa Nyanyano ensa asɔne mu esanse abɛmmoa wadi mfie edunum wakɔ fefe sa abɛmmoa yi ɛde ne bɛmma ahyehyɛ ne ho na saa asɛm yi ɛbra abɛmmoa yi ɛma amete yɛ no ne hudwiri ne paa esanse wokyrema ne ba no ɔsɛmpa kania Frederick da kwa abɛgye wɔn ba no ɛne ne te na ɔmɔde ɔno ɔmunim sɛ ne papa mu ana na ɔmunim sɛ abɔfra no ɔsɔre a wɔne no ɛda adom kaseɛ ɛne abɛmmoa yi atwetwe nkɔm
We menu on your to him back. And the editing and seeing your conchin, walk a far dying chin. And what sounds you? No, do good, my bomb by a good say. Young fans, me fan or the sla, and the soda sla, and why? Into a young waffy. Off you go back it in ma. And it one ma, my fan, my coat tube, my banner, and what do you see? Into ya sa tu ma a se akwanche
nti de pati no de ye wo
ato me dai
ne wo dai
Millicent ye boa ene wo ye maame wodin sem bi eto abontin sa de to apostifo nanim se wonyere won hunyen hwehwe mu a ano eden pa se de be ya semi atenten ne be ye adwuma ama wone ne busiafo
sa de wo ye won bi sa ye num asam Police if you know what track on the statement pena one may report there young police report there young call year report. And then baby I made a call hospital one doctor and we change you home. In China the assign yes and your police station only your be fee in T Akama Yabakoyaka sign. Police report the yamba. See you soon yet.